la emzimhlophe. Ngiyafuna nawo.
Ixesha lobaleka liphelile ntombazana.
Ushiya simntwana kakhona.
Imina sephethe kule ndawo.
Ima kanjani manje?
Kwenzekani ngalo babusuku?
Ufuna ne police station?
Kwenele buhle.